Umdlali wasesiswini weKaizer Chiefs uYusuf Maart usephendule ukugxekwa kwakamuva njengoba iqembu lilungiselela umdlalo wobungani weCUFA Cup neMarumoGallants. IChiefs isiwini imidlalo emibili kwemithathu edlaliwe kuze kube manje, kanti kukho konke kungconywa iqembu likutholile. Abanye abalandeli bezwakalise ukukhathazeka ngeform likakapteni uMaart. Lo mdlalo oneminyaka engu-29 ubudala ubeqala kuyona yomithathu imidlalo, okuyinkomba yokwethenjwa ngumqeqeshi uNasruddin Nabi osenze izinguquko ezinkulu eqenjini elizoqala umdlalo. Ekhuluma nezintatheli kwabezindaba zamakhosi ngolwesibili, uMaart uthe ukugxekwa kwakamuva akumthinti nakancane. "Yinto engingayinakile noma engingayazi ngoba angikho ezinkundleni zokuxhumana," kusho lo mdlali wasesiswini. "Uma uhlala kwi-social media uzokwazi ukuthi kwenzekani, kodwa angikho kuyona mina, ngakho-ke angiziboni zonke lezi zinto. Ngicabanga ukuthi ikakhulukazi abangani, umndeni kanye nabantu esidlala nabo eqembini engibathatha njengozakwethu beqembu abazilethi lezi zindaba ezimbi ekuqeqesheni, ngakho-ke akuthinti muntu." Lo mdlalo wake wagijima kusekhukhwini United uvumile nokho ukuthi kunezinto okufanele azithuthukise emdlalweni wakhe. "Yebo, kuningi okumele kuthuthukiswe futhi ngethemba ukuthi kuzokwenzeka maduze," kwengeza uMaart. IKaizer Chiefs izobhekana neGallants eToyota Stadium eBloemfontein ngeSonto.